Township Entrepreneur Stories is a web series proudly brought to you by T. We profile small businesses nationwide that are providing services and products. Ekasi.
Sanibonani. Igama lami ngingubathabile Mkhize. Ngaphansi kwenkampani Mthuqasi kababa Enterprise. Sisebenzela eSavannah Park. Sithunga ama uniform esikole. Ukuze ngiqale le business lokuthunga ama uniform esikole, ngibuka ukuthi njalo abantu babamba oqueue online abade. Beyofuna ama uniform kojem. So manje abantu abangabesaya nanga ama uniform siyawathunga, siwaqala phansi size siwaqede. Ukuthi mangabe siwathunga ama uniform esikole, mangabe sithungela isikole siyesifisa ukuthi basinikeze izingane noma ezi-10 esizokwazi ukuthi sizithunge ama uniform esikole lezi ezingathathi entweni. Abantu siyafisa kakhulu ukuthi babaye bathenge kuthina ngoba thina ama uniform nje basiwenza, sifuna bawathenge manje for next year, bangalokho beyoshaya ulayini. Ama numbers wami ithi 072-914-6633. Sitholakala eSavannah Park. Kwi Facebook ubathabile Mthuqasi kababa Mkhize kwi Facebook. Na ku Instagram ngokunjalo. My name is Bathabile Mkhize. I am a township entrepreneur.